body odor. Ake ngithi ugeqa wequqa amagula phela ungeke wamangala lapho sengigagule zephunga abalihebeza baze banyiphe. Kuthi lapho wena okosiya nokuwakhipha okhamba ngwevudedela lokho abathe sibhakele nama uppercut nama straight jab ahlale emakhaleni uqhumuma ngoziya ngaphakathi emakhaleni obuchopho. Ungabona umuntu esevala amakhala usegadlile kanuka. Lapho wesifazana umhlasela ngaphansi nangaphezulu ugeza ngezimonya phaquza izimpuqumpuqu zeziqhola afaka amakhe emzimbeni nasezingutsheni zakhe ahambelula intamo eqholosha ngeqholo. Ngikhumbula amazwi omprofethi uIsaiah eBhayibhelini lapho ethi amakha akhayophenduka ukubola. Ngisho ungabaleka isiphetho yiqugu ukunuka nephunga. Kanti nalezi ngqabela zenu bafana amade kuphela. Ilapho lihlala khona lifuna indawo libuse futhi liketule umbuso wamakha. Uke wakhumulela lodwa nendlu ukuthi ayikhulume ivale izindlebe zayo lapho selimemeze lezinyawo likhabalasa kujula ukukhethe sithole nephezulu amakha nekuku kungaphansi nongaphezulu. Zephuka zikhiwe lapho kuhlangene yomoya kuminyene umthume endlini ukuphela indawo kuku wena uhlala ngisho nasemlonyeni wensizwe. Ethi lapho ithamunda ukuthi puff okwentunjwe ebibhili kababa omkhulu ehlezi ejokola. Ngisho netshele ntaba lidlela ogageni phela ngoba emlonyeni akungeni alifakwa lapho inguza yensizwa. Zebichaza kancane le gama elithi inguza. It's not vulgar. It means the size of a boy. Inguza. Hayi, the low tone one. Inguza yensizwe ikuthwala ngapha nangapha emakhwapheni. Hayi ke like laphakama lavuleka oseduze umbamba ngesamuko wena wokuquqa umqugudu okwengqathi umqhumisa impumulo okaphelephele ugaya uhlazula ikhala likagogo lize livuze umathanda liconsele noma ikuphi. Labo abasaba indlu yengwenya izihlobo zakho, labo abangahlanzi imilomo idleke zakho, kanti wena kuqhuqa awuzenqeni iy'ndawo ezishisayo lapho singcolile uzwakala usuthaphuka. Sengikengezwa ngomnandi engadliwa uma shise ngabaselwe umnandi nokuqobo lwakhe kuqhuqa uthi uyokuphele kuyena ningangishaya.